Fresh?
Sawa.
Missing this, you are a man.
Yeah, I said I know what to take.
How was the only man?
Yeah, I'm not sitting in the wood.
I'm a pretty missing one.
It's our queen.
Ah,
it's our. 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 It's
our. It's
our. It's our. It's our. It's our. It's our.
I'm going to go to the house.
Thank you.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Sarangira oga mati zeze
zo. Ii, mbora kuyano ngwende kwenye mata.
Oh ya, mbona, ya, mboni fresheri ya zose kabisa.
Amatema mwingi lira kuu. Ago mbeo huyini kwa mbora wainzo utapuyi.
Reka, reka, reka ngiri ni kwa ashi. Gira ni kwa ashi, bro.
Kwa ashi wala doha, nena unawa na manu, sotu makano watusho utawa.
Jewe, wajewo kuno kumuka.
Uko nuko umuka,
na mungu kuzara toha chaadu. Sizi roni?
Na iku kwee.
Hamarewe, jena enda kukene mpira? Ahati misi, ni mvingeno za kukuraba, mga tse jara ase kabisi.
Ah, ok.
Mga unomu usi prema, bila shitikanda kushime kono nyakiri.
Hei, achu kariuka ande mbali nishu shaka.
Ego, achena nje kukuraba prema. Yunda kuhiwe jengoni freshere zao, ewan, amateyo sige ufisi. Yeah, sita itile yenzi. Bega mbegi chana chiza, chana chifreshele. Yeah. Iwe. Yonda hanu watangula kukuyu mviru. Zanumba na muti mutu wawe prema. Iwe. Rasi kumuti mwanjwa utu kwa yosu. Nanaga pande na gato insi gara anye.
Sa angira kwanja utu kwa yere nukatabze waruzi.
Oh ya reka shareka. Rasi. Yondi kunda kuyu mviru. Sana po muti mutangu kutera neti. Yuma hiri wako yu kuchana nawe ho. Ya. Nibza mbele.
Mwese ndara nibira ato.
Eh? Apa. Mwranga. Ya.
Kwa prem.
Mwranjo he prem. Mwranjo heri jumusi. Kwa heri. Yee. Taku kunda za hatari. Sana.
Zabri. Mwana jawa randa kukunda. Mwana jawa randa kukunda. Mwana jawa randa kukunda. Mwana jawa randa kukunda.
Oh ya ni misanzwe bamwe ikintu kiraza kukigumiza mu
ya kanacho muno yako bona babimenye nta tubone
sawa cyaje nange tumise niyo mase mbasha te tuzuja kuri ba Daniela gute no musi no niho nari umutima amenye ndavuga ati kibakibe ni ndege rasha mafu tandaz
sha brema bikoreye gihe cyiza no ko nande nabishaka
aha ni umva yuko
Gute mo pre.
Sa?
Meze neza.
Ego.
Ah, rashe na mani kunyeretse kwe nanje kuraba.
Oya, warije ku kubika.
Nanje kuraba kugira unye inshu ya miso. Ntuze ko nagutumye miso.
Oya, reka. Iyaba ndi wewe.
Eh?
Sino suye nuko namuvugisha. Aza majambo yambwiye.
Eh?
Aza majambo yambwiye.
Okay, good.
Bigungu kizezeta ki kijebajeba.
Abaye none. Yewe kaye.
Ahubwo muhuye uzoraba yuca unyikira.
Yo mbega washangiye kuba he.
Unyike. Nase kubona.
Changa wabivuze nani?
Oya. Nawe ntunyitse.
Aho sanga wabivuze nani?
Nawe ntunyitse. Ngira kutanyitse. Kwivyo ndiko ndakubwira ndiko
ndakubwira. Nawe nari nakwizeye none wumva ibintu mbare yari biki.
Niko ari kujya unyitseye. Nibi ndiko ndakubwira myitse.
Oya uri rofa. Ibintu wambari ibi ubone
ko bigira bifu ko ndakubwira ukuri
ko nakwizeye none nakwizeye uko uzobikora neza none uri uko za kumbara yango yarako
none ko atari jewe niwe yabyase naye umuntu w'umugabo ubuntu ahubwo umungira musubiye usubiye kumwasa makazo kwitwitaje mu mutwe
sha oya Jason Zoheb
sawa
sinzoheb kanda mwose
amahigwe masa
mukana urirof ahubwo mbere ndiso yingo
okay genda nakari kwa kuntesha umwanya gusa we ni biki
umbiritse
we de kura ufite ingwara ni
wese nakuye kuri imbwa wewe
ndi imbwa yo
eh
ndi imbwa kandi umbiritse Ehe take it ndabwirikira ufite ngoraniye urazaranje nkurakomeye
urazi ibintu nagutumye wewe
we
urazi ibintu nagutumye
we bya byose wivuza utakwa rujanti nani wewe uri mu externe kwa rujanti nusa kumora
we nagutumye ibintu
jem
uja kumvugira ucuja kwivugira
be wangeze umuvugizi wa kuva cyane sika ndumvugizi wa kuva cyane
eh
ndumvugizi wa kuva
cyane urazi ko twokwihurira je wacu ko twokwihurira turambona neza
wewe ivyo wantu nge nibihe ntavuze
When I go to Nokota Kumbukira, which is a quick book. Oh, Yamukoga, where are Mukunda?
Not if you get an Okumari Guanje, Munwani Guanje, Niguanj.
Mubiriza, Mubiriza. It should not be a torch. Yamukoga just in Dome Hill. Can't Mubiriza, okay, Kumba, okay, Kumba, okay, Kumba, now
take it under quick. Now Moon Harungi can in Yamim. Can't the kind in a tunnel of gear? Hamun Haragizin sitting ham. What do you mean?
Who could be here? Urimka, Urimka, Urimka.
But Maso again, I'm beside
the talk.